Uzosubira kwinjira mu Burundi adapimwe umugero wa karanda ka corona nahazo bafise urupapuro rwiyavuye gwerekana ko adafise uwo mugera byaraye bishikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu ko ari ingingo yafashwe babonye ko hagati mu gihugu atawuhari bagatinya ko woza umenera muri iyo nzira yavuye hanze mana makuru twabiteguye Urongo y'abasirikare bo mu batayo y'112 mu ntara ya Cibitoke aridogegwa n'abarongoye kuba anyuruza uburyo bwagenewe kugura ibizuko hamwe n'ibifungurwa bimwe bimwe haraheze amezi abiri. Naye mu kigabane ako hambere uyu munsi muri rwo rukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'ibicurarangisho kavukire byaho hambere tubashikiriza ibijanye n'indigiti ingene yakogwa n'abarundi baho hambere mwe bw'ivyuma ndetse kabera ufata amasaramu nawe ni MS Steven Yungeko mukanya idonito Dasa kandi kubaye ikaze mwana makuru reka tuyahere mu bijanye n'impunzi impunzi barundi bari muri kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania ziri mu ruhagarara ruturutse ukubura ibifungurwa mu gihe abari ku rutonde rwo bategerezwa kubironka kuri uyu wa kane basubijwe inyuma n'igipolisi cya Tanzania abo barundi b'impunzi bakeka ko ari uburyo bwo kugomba kwirukana ku nguvu idonido na vikrise n'interetse
bifungurwa ariko igitangaje nkuko bamwe muri zo mpunzi babivuga nuko bari ku rutonde kuri wa kane birukanywe n'urongo yo kambi ariko umwe ni igipolisi cya Tanzania aho babwiwe ko atabifungurwa bihari umwe muri zo arabitwiganira
Ejo haraje imodoka zipakiye umuceri hahinjira imodoka imwe izindi bacyara zisubiza inyuma ni ukuvuga ari abantu bari gupakira uno munsi ntibapakiye babirukanye babwiye ngo nibasubire inyuma ngo ntange zihari urumva icyo ni ikibazo gikomeye rwose
Muri kino gihe rero impunzi zikaba zitekewe n'ubwoba aho zikeka ko bari umugambi wo kubagondoza ngo batahe biciye mu kubicisha ikigoyi
Ni kandi ruhagarara abantu bose ntabwo bameze neza kandi nawe uravyumva injya zimaze kubura nyine ku mpunzi mwanya n'umwanya dushobora kwirukanwa kandi tukirukanwa turiye n'inkoni
Ibyo biruka mu gihe hari imodoka zitandatu zirimo ibifungurwa zimaze indwi inyuma yaho bita compound zabujijwe kwinjira mu ikambi twagerageje kurondera Elizabeth Kate aserukishira hamwe ha CR muri Tanzania telefoni we yahamagara hakabura witaba
arakoze Vikrise n'interetse ibyo biruko rero mu gihe umushikiranganje w'intwaro ya gate mu gihugu cya Tanzania yaheruka gushikiriza ko atagikenye kizokoreshwa mu gutahukana impunzi z'abarundi zi muri co gihugu hasheka gisye aratubwira amwe mu majambo yavugiwe ico gihe hari kuri uyu wa mbere
ariko abonana n'abakozi bakuru bakuru bo mu ntara ya Kigoma inyuma y'urugendo yarahejeje kugira mu ikambi ya Nyarugusu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania yavuze ko umugambi wo gutahana impunzi z'abarundi udasubira inyuma
Kuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati mingine kushirikiana na taasisi za kimataifa.
Dufise imvo zose zituma dukoresha imikenyuro yose. Tuzokora n'amashyirahamwe mpuzamakungu nka ICR. Tuzoganira icyo tutumvikana ko tuzokija inama dufata ingingo. Ikidasubira inyuma ni uko tuzokora uko dushoboye kose turuhuke batashe.
Kwamba wanarejea kwao.
Umushikiranganji George Boniface Simba Chawene ati umuntu aravye urugero impunzi z'abarundi ziriko zirahunguka ko bibandanije uko nibofa baraheze
Katika levo ya mkoa mmefanya vizuri mmezungumza sana mmetembeleana sana
Kugwego gw'intara mwarakoze neza mwaraganiriye cyane mwaragenderaniye Birakenewe rero ko dushyira inguvu mu biganiro ku rwego rw'igihugu kugira turabe uko botahuka ari benshi. Igitegere cy'abantu 400 batahakundwi byo dutwara igihe kirekire kugira bose bashobore gusubizwa i Burundi.
George Boniface Simba Chawene agera naho avuga ko impunzi zibutwa gutaha nifashanyo zihabwa.
Wengine wanahiari kurudi, wengine bado hawataki kurudi. Ni lazima tuendelee kama serikali, sisi tunachotaka tunasema tunataka warudi kwao.
Bamwe ariko barataha kugushaka kwabo, abandi baracyakwega amaguru. Dutegerezwa rero kubandanya. Nka leta icyo dushaka nuko batahi wabo. Ariko turazi ko tudashobora kubatahukana kugahata. Ni ngombwa tubatahukane kugushaka nkuko amasezerano mpuzamakungu abitegeka. Ariko kugushaka bisigura iki mu gihe impunzi itashye ibizi ko bizoyigora mu kubaho. Mu gihe igumye ino ifashwa muri byose, biragoye rero kubumvisha ko bategerezwa gutaha.
Ni gumu sana kumshawishi kurudi kwa hiari.
Tubibutse ku rugendo rwiwe umushikiranganji George Boniface Simba Chawene yarutanguriye mu ikambi ya Nyarugusu ku munsi wa mbere. Kuri uyu munsi nyene yaciye aja mu ikambi ya Nduta, mu nyuma asozerera urugendo rwiwe mu ikambi ya Mutenderi hari ku munsi wa kabiri. Aho hose yari kumwe n'userukira u Burundi mu ntara ya Kigoma.
Arakoze na hasherika gisye bamwe bakenyeze bibarutse bakiri bato bavuga ko babayeho nabi cyane mu ikambi impunze inakivare mu gihugu cha Uganda. Umwe muri zo mpunze avuga ko yashurashuzwe ku nguvu mu Burundi imbere yo guhitamwo guhunga. Emile Nibasumba.
Inda nayivyareye mu Burundi.
Uwo Murundi kazi w'imyaka 18 avuga ko yahunze igihugu cy'u Burundi ari kumwe na nyina mu 2020 ngo hari haheza amezi make ashurashujwe ku nguvu n'imbonera kure inyuma yaho biciye se mu 2019 mu ikambi na Kival yahavuye ahungira ari kumwe n'umwana w'amezi 11 ngo yavyariye mu Burundi inyuma yo gushurashuzwa ku nguvu uburaro imfungugwa eka nibindi byankenegwa mu ikambi ngo ntibishemeye
ufungura nyine neza bukebu baduha bikiana ntabwo byo dutosha nk'ukwezi kugenda guhera byaheze kera.
Indwara y'amatwi y'umwana wiwe nayo nyene iramurajishinga
hariho n'ubugwayi afise bwase gushyira agwaye amatwi avamo ibintu by'amashira amatwi yose yaratobotse. Nagiye kwa muganga ikiro nyishe ko ntago bamuvuye na n'ubu asha amatwi ameze nabi aranuka. Kwa muganga ndagenda yagiye bambwira ngo nta mutu hari ngo uzogaruke nkagenda bakamu mutu udafashe nashyiramo ahubwo bikiyongera.
Kuvugwa imo bwo mu 2015 rutanguye ikambi ya Nakival muri Uganda iri mu makambi yakiriye abarundi benshi bahunze igihugu cy'u Burundi harimo abakobwa batwaye inda inyuma yo gushurashuzwa ku nguvu n'imbonera kure canke n'abajejwe umutekano.
Arakoze na Emile Nibasumba. Tukivuga ibijyanye n'impunzi z'Abarundi, leta y'u Burundi yifatikanije n'ishyirahamwe HCR kuva kuri uyu wa gatatu baragize urugendo rw'iminsi ibiri bagenzura ibibanza bizokwakirigwamwo impunzi z'Abarundi biyandikishije kugira batahukanwe mu gihugu cyabo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu iganiro yahaye abameshamakuru kuri uyu wa gatatu, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati Petero Nkurikiye yashikirije ko hari bigiye gusanurwa nk'utuzu tw'ubwiherero hamwe n'itanki y'amazi. Kurikira Petero Nkurikiye.
Guhera ku munsi w'ejo none munsi turi mu rugendo rw'iminsi ibiri ruri ko ruducana mu bibanza bizokwakirirwamo impunzi z'Abarundi cancane zivuye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda nk'uko twabisezeranye mu nama yahujije intumwa z'igihugu cy'u Rwanda, intumwa z'igihugu cy'u Burundi n'intumwa zishyira hamwe HCR zijejwe gutahukana impunzi bisata byo mu Rwanda n'icyo mu Burundi. Muri iyo nama rero twumvikanye yuko mu ndwi zibiri aba mbere bo baba twatubakiriye ngaha kuri no rwego rw'u Rwanda ngaha turi kuri gasenyi nembo. Igikorwa cya mbere rero twiyemeje ni ugutegura neza ibibanza byo kubakiriramo naho bazoca byose bikaba bimeze neza. Nicyo gituma rero guhera ejo n'uno munsi twagize urugendo turi kumwe n'abavuye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, abavuye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'abo muri iryo shyirahamwe HCR n'amashyirahamwe mpuzamakungu bakorana. Turagira urugendo rero kugira turabe ubwa mbere kambi bazoshikiramo isongore mu ntara ya Ngozi niho twahereye. Aho twasanze ari kambi yasanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramo keretse kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo bazabapime cyane cyane cyakiza cy'umugera wa corona no gusubiramo gukubura tubiramo utuntu tw'ibiti n'intebe ushobora gusanga bitakimeze neza. Tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'Ikinazi ni mu ntara ya Muyinga hafi y'urubekobero ahashobora kuzoshibwa abo bantu hamwe bozari benshi cyane abarenze ko arashobora kuzobashya hari ari kambi ya mbere yo isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku 600 arero tuciye dusahakwiye kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeyi hamahongereho asubigwemo ni tangiye gushamwa amazi yari sanzwe iri ngaha
kubijanye nibyo bahunze basize mu Burundi Petero Nkurikiye yamenyesheje ko atacononekaye kuko leta y'u Burundi yabicungereye neza kwa zosanga naho byaronekaye kubera ibiza ngo bazoheza bafashwe na leta n'ubu kandi Pierre Nkurikiye
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe hase uhera ngaha ku rubibe binje uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe hase igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanzi bazova ngaha hari abacungere gushika iyo bazobagiye kana bazobagiye bazosanga hari abacungere murazi ko niyo kambi yo isongore ntibamara umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo mu makomine naho abajijwe intwaro bana bibibariri bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba kubijanye n'ivyabo ivy'impunzi zasize muri kino gihugu cy'u Burundi byaracungerewe na leta n'inzego zayo byaranacungerewe mbere n'ababanyi n'icuti n'abagenzi basigaye ngaha kuko twabisiguye irihunga ntiryarihunga risanzwe ugasanga hagiye umugore hagasigara umugabo ugasanga hagiye umwana hagasigara abavyi no kuvuga byinshi byasigaye bicungerewe nabo mu muryango nyine ivyo navyo aho umuryango wagiye wose ni na hake mbere washaka leta inicheheze igace bicungere kandi yarabikoze neza biracungerewe yabaro wasize parcel yabaro wasize inzu yabaro wasize amafaranga muri banke kanaka azoshibishikiramo kandi leta izomufasha kugira ngo ashobore kubishika ari vyo nonekaye kubera ibibiza nk'inzu igasenyuka cangwa igasha kubera ibibiza bizabiriya dukiza ubona wenyene azocafashwa ari inzu bamufashe gusaba kuyubaka bizoba byaranonekaye acafashwa mu bandi nk'abandi barundi bose babahuye n'ivyo biza
hu muri Burundi
turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata ca politike ivyo inama nkinguza amateka y'u Burundi yasavye mu ntumbero yo kosora ivyakwezwe n'intwaro z'abakava mahanga ngo vyose nibishoboka ivyo bivugwa n'umushakashatsi w'umurundi yanonosoye ivyakahise Dr Joseph Gahama amesha kandi ko mu vyo rwego rwasavye hari ivyo abarundi ubwabo bo kwikorera batarinze gufashwa nayo mu vyo basavye biteye ibibazo hakaba harimo nk'amafaranga bavuze abatari bake bibaza uko bayaharuye kurikira Dr Joseph Gahama
basavye ibintu byinshi bimwe n'ibyukuri kandi bonaye uko umuntu yoshigikira ngo kwandika ibitabo kuri kahise kuraba ingene imico yacu twoguma tuyibungabunga biciye mu nyigisho ivyo ni vyiza ariko hari nibyo basabye mbona yuko bizogorana ngakarorera basaba indishi y'imiliyare 43 y'amadorari y'abanyamerika kukababaro ayo mafaranga yavuye byagenjeje gute sindabizi mbona ko iki kintu kizogorana naho bagisabye ariko naho kizogorana kugisaba mbona abantu bo kwicara bakaraba ingene bakinonosora kereze ya gatolika ngo nisaba ikigongo bizogorana naho nembe burya ko mbona bariya bapadiri bera baje umuntu wese ategerezwa gukurikiranwa kuco yakoze bashaka yuko ari eglise katolika ya papa hari Vatican ibikora hari ibintu umuntu atabona neza ingene byokogwa
kubijanye namoko inama nkuru z'amateka yagiriza intwaro z'abakava mahanga kwa arizo zabizanye umushakashatsi Joseph Gahama avuga ko bababeshera kubwiwe ngo ubwoko bwamyeho mu Burundi ico bazungu bakoze ngo ni gutandukanya abarundi hisunzwe ayo moko ari navyo vyakweze indyane n'ugwanko bifatiye kuri ayo moko n'ubunyene umushakashatsi Joseph Gahama
ndibabeshera abazungu abahutu abatutsi abatwa bami mu Burundi ariko ico baraba cyane cyane iyo ubuze uti wewe uriki umurundi wakeya ntiyakubwira ngo jewe ndi umuhutu cyangwa jewe ndi umututsi yakubwira ati jewe ndi umunyakarama ndi umwenengwe ndi umuhanza cyangwa ndi umushubi cyangwa ndi umuvumu ivyo vyamyeho ico abazungu rero bashingiye ko nuko abarundi babashize muri iyo migwi babaye bahutu abana batutsi aba nabatu bavuze ko atacuba bapfana ko bamwe bavuye ahandi abandi bavuye hariye babishira mu bantu ariko ikibabaje nuko abantu bavyeme abantu bamaze kuvyemera bija muri politike bituma igihugu cacu kironka mananiza sabazungu abazungu bafatiye ku bintu byari bihari
twibutsa ko mu mpera z'ukwezi kwa mukakaro inama nkenguza amateka yamaze iminsi ibiri mu mwiherero barabira hamwe ingaruka z'intwaro z'abakava mahanga n'icokorwa kugira Uburundi busubize ku murongo ivyo nonekaye mu byo barega abazungu harimo kuzana amacakubiri y'amoko mu Burundi ivyatumye igihugu gisambuka Tonaize anamakuru mu gisata cy'agateka kazina muntu barasaba leta y'u Burundi kuwafasha gutaha mu gihugu cyabibarutse abo na barundi kazi bagiye kwisumamwo mu gihugu cya Arabi Saudite bavuga ko bari mu buzima bubi cyane babuze n'itike y'indege yibakura muri ico gihugu aho bamwe muri bo barasiba guhohoterwa abandi nabo bakaba barahasize ubuzima idonido na Onezime dushimagize
Abarundi kazi bagiye muri Arabia Saudite kurondera ubuzima bahunga ubukene bugarije Burundi. Bavuga koko babizigata ariko babisanze bashitseyo koko abenshi muri bo bakora ntibahembwe abandi bagasinzikariza ubuzima canke bakicwa n'abakoresha babo nkuko umwe muri bo abitwiganira.
Barashitse abadosi bacu tumererwa nabi tugakubitwa nimwe nari ugakora ntibaguhembe hari abicwa hari aho bagishika bakakuganira nko mu nzu ho nyine ukicwa n'inzara cyangwa bakagukubitira mu nzu ikiziga bagata nk'uko cyangwa bakaguhishano iyo uronse uko usimbuka nk'urupango urashobora kurusimbuka ugatorwa n'igipolisi cyangwa n'ikigutore biragoye cyane
abashoboye gutoroka basebuja ntibagira aho bakika umusaya bavuga ko bituye ubuserukizi bw'u Burundi aho muri Arabia Saudite kugira bafashe gutahuka mu gihugu cy'amavukiro ariko wemera ko icyo bwo bafasha cyonyene ari kubarosa impapuro z'inzira
twagiye kuri ambasade dushitse kuri ambasade bakigarira yuko ambasade nta cyatu ntishobora kudufasha ikintu yo dufasha ari uko yo twandikira hama tukiriha ibiti
iyo tike y'indege yo bashikana mu Burundi bavuga ko badashobora kuyironka kuko bamwe muri bo batigeze bahembwa
uko buke uko bwije itike barayiduza barabanje batubarira ko hari ibihumbi bine dushika rero ubu ngo ni ibihumbi bitanu ibyo bihumbi bitanu twarabuze
abo barundi kazi basaba leta hamwe n'abagira neza kubaterera iyo tike y'indege ngo bashobore gutahuka mu gihugu cyabibarutse
arakoze na Onezime dushimagize abasirikare bo muri batayo y'ijana na cumi na kabiri iri mu ntara ya Cibitoke bayidogera ubarongoye ko anyuruza uburyo bwagenewe kugura ibizuku bacanisha hamwe n'ibifungurwa bimwe bimwe abo basirikare bemeza ko aheze amezi arenga abiri bateka ariko bagiye gusenya kandi amahera yagenewe ibizuku asohoka ku kwezi Clovis Nyonzima
Ibatayo y'ijana na cumi na kabiri igizwe n'abasirikare amajana umunani mirongo itatu n'umunani bagwanira hasi iri mu ntara ya Cibitoke ikaba irongowe na leta na koronel Baranyikwa Ildefonse ari nawe yagirizwa kunyuruza amahera yagenewe kugura ibizuku byo gucanisha hamwe n'amafaranga yagenewe kugura imboga nk'uko uyu musirikare abivuga
na koronel Baranyikwa Ildefonse atumaze amezi atatu turabona provinsi yo gusumba atandika izuku kiboneka tujya gusenya amahera araboneka kuko izi tariki zitandatu abasohotse ashayaje
ubwo buzima bubi abo basirikare basa n'ababumenyereye kuko icyo kibazo camyeho kuva bagikorera ku birindiro nk'uko amakuru duhabwa n'abo basirikare avyemeza ngo icyo gihe hoho yabwira ko uwuzicira igiti ari kumurasa kukubura rero icyo batekesha abo basirikare baciye bahitamwo kugurisha ibiharage gutyo bakabona kugura ibifungurwa bidasaba inkwi nyinshi naho biri uko abo basirikare basaba bakurira gukemura icyo kibazo kuko nk'uko babandanye babimenyesha batumva ingene bufatwa kutari kumwe kandi baba mu ikambi imwe
batayo serange komanda batayo wabo baringa mu ikambi we barabasumira imboga tuteka muri kuzine ibiri kubera bobo ibatayo serange byemeye amasomo izo zisomaye kugombora mu kwicenda arabasumira irengarenga intore n'igitunguru ko amavuta bahari zema abigira neza ariko twebwe tuzamuforosa uruboga
abo basirikare bo muri batayo y'ijana na cumi na kabiri bavuga ko umusirikare umwe yandikiwe amafaranga igihumbi n'amajana ane mirongo umunani ku munsi aho abasirikare basaba barongoye ko ayo mahera yagenewe kubaho kw'abasirikare atosubira kunyonogwa kuko bavuga ko asanzwe atabakwiriye barongera bagasaba ko liyete na koronel Ildefonse Baranyikwa ahantu hakurikijwe amategeko uruganda rwa RPA rwasubiye kurondera ku nshuro ya gatatu Floribert Biyereke avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ariko n'ubu telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba
Arakoze na Clovis Niyonzima mukanya atonaniza ano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu imibano hamwe n'ubutungane.
Humura Burundi.
Nababwiye mu ntango zano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu abanyagihugu mu ntara z'uwagati mu gihugu ntibandura cyane umugero wa corona ugereranije no mu gisagara cya Bujumbura. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumesha ko icizere cyo gutuza Burundi uwo mugera mu ntara z'uwagati mu gihugu ayicinshi bufatiye ku bitigiri byamaze kwandura. Ubwo bushikiranganje bukemeza ko bugiye no kurushirizaho guhimiriza abanyagihugu kwikingira uwo mugera warter kwizera.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu tadendi kumana ari kumwe n'abagize umugwi w'igihugu jejwe gupima umugera wa corona ku munsi wa kabiri yamenyesheje ko abantu bo mu ntara zo hagati mu gihugu batandura cyane umugera wa corona. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aho yemeje ko mu baba bapimwe uwo mugera abawutorwa ari bake.
Turapima hagati mu gihugu mu ntara zose kandi turabona yuko abene gihugu hagati mu gihugu atabanduye tugenda tubona muntu bakaruye umuntu yahera bashe gupima barenga 2,600 dusangamo batatu bonyine banduye. Iyo ndwi hezere twashe kuronka batanu banduye harimo nabo babiri twapimye mu baje bava mu bihugu bya Buraya. Rero turavye aho rugamba rugeze turabona neza ko dufite icyizere yuko abanduye mu gihugu hagati bagenda bagabanu.
Kubwo umushikiranganje kandi abazo babaje n'indege bazotegerezwa gushikira ukwabonyene mu gihe cy'amasaha 72 haba kubaje bipimishije canke batipimishije.
Abaje n'indege bose boshikira muri karantene bakamara amasaha 72 kugira ngo umugwi w'umushikiranganje ujejwe gupima bose tubapime nabo bafite ajya amasetifika yerekana yuko batanduye coronavirus. Tubapima bose hanyuma dusanze atanu umwe agwaye muri bo bakeza bakabandanya hagati mu gihugu ariko dusanze mu ndege harimo umwe yanduye bose bacamara iminsi 14. Ko turiko turaheza kugwanya coronavirus hagati mu gihugu tworaba neza ntayagire aboza bava hanze ngo banze barundi.
Iruhande y'ivyo hakaba harafashwe n'izindi ngingo mu ntumbero yo gukinga umugera wa corona mu bicanye n'uburyo bwo guhanahana amafaranga ku bituro vy'imiduga ku kibuga c'indege. Kufitari kimwe nyakanga imodoka yose zinjira ku kibuga c'indege cya Bujumbura izori hakoreshejwe ikarati koze ku buhinga bwa none atawurinze gukora ku mafaranga. Kushika ubu ubwo bushikiranganje bumenyesha ko abantu 416 aribo bamaze gutorwa umugera wa corona mu barenga 20,000 bamaze gupimwa mu gihugu cyose. Ubushikira nganje bw'amagara y'abantu bwemeza kandi ko umuntu umwe ari wamaze guhitanwa n'uwo mugera mu gishyirahamwe Caritas Burundi gyegamisha ingero gatolika ryo riheruka kumenyesha ko gushika kwa 23 mukakaro abarenga 10 aribo bari bamaze guhitanwa n'uwo mugera.
Arakoze Walter Kwizera mu gisata cy'imibano ubwato bwari buvuye ikigoma mu gihugu cya Tanzania bwerekeza ku kivuko cyo mu ntara ya Rumonge bwasambukiye mu mazi y'ikiyaga Tanganyika nk'igice saha 10 z'ubuca kuri wa kane ko ku birometero 2 uvuye ku mugwa mukuru wa 10 Nyanzarake. Amakuru ava mu wajejwe intwaro avuga ko abasirikare bakorera mu mazi bo mu ikambi ya Nyanzarake bashobora kurokora ubuzima bw'abantu batatu b'abatanzania bari muri ubwo bwato hamwe n'amatoni 3 y'umunyu ku matoni 300 ubwo bwato bwari bupakiye. Aya makuru nyene abana yavuga ko iryo sanganya ryoba ryavuye ku kibuye cyari mu mazi y'ikiyaga Tanganyika aico ubwo bwato bwasetse imbere yo gusanzara. Mu gisata cy'ubutungane amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije amezi 9 n'iminsi 29 bapfungiye mu biwero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isuramo imanza ya Nahangwa zimaze kwaburanisha zabaciriye zose ugufunga imyaka 2 n'igice n'ihadabo ry'umuriyone kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnese Ndurubusa, Terence Monzezi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza kuru ajeni ndwano zariko zirahuza abajeje umutekano n'umugwe witwaje ibigwanisho muri komine ya Musigati bagirizwa kugura ndugezwa mugina kugeregeza kwifatiganya batagishoboka n'abashatse gungabanya umutekano w'igihugu ndugezwa mugina. Amashira hamwe ahana gato y'akazi na muntu hamwe n'abamesha makuru yaba ayo mu Burundi nta muza makungu abandanya saba ko abamesha makuru ba iwacu barekugwa kuko kubwa amashira hamwe atakindi bari kubarazira atari umuga wabo. Radio RPA madukurikiye muciye kubunga nguruka nomenyi kuri weze tatu akaburungo RPA akaburungo OBI. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe igabane ako hambere uyu munsi muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'ibicurarangisho kavukire byo hambere toshikiriza ibijanye n'indigiti ingene yakogwa n'abarundi bao hambere Inosa Valante singira nkabo n'abatumire biwe baraheza baratubwire ikibanza indigiti yari fise mu mibereho y'abarundi bao hambere
Ako hambere amayagwa n'imigigo n'ibigenzo y'ikirundi Ako hambere bamenyesha makuru ba RPA n'imisi yose ya kane
Juti bagenzi muri ko muratwumviriza ndabaramukije nongera ndabaye ikadze mu kigabane ako hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 20 Myandagaro ibihumbi 2020 mu rukurikirane tumaze iminsi tubashikiriza rujanye n'ibicurarangisho abarundi bakoresha aho hambere hahise uyu munsi twashimye kubayagira kubijanye n'indingiti mbega indingiti ni iki indingiti yakogwa gute indingiti yari ifise ikihe kibanza mu mibereho y'abarundi baho hambere ivyo nivyo bibazo tuza guca irya nino kugira mwebwe muri ko muratwumviriza mubashe gutahura neza icyo gicurarangisho abakurambere bakunda kwikorako mu muzika w'i Burundi abatumire tuza kwifashisha mukunoganza ikiganiro ni Habimana Ernest yizi bijanye na kahise n'umukurambere Kamuga Sebastiano ikiganiro mwagiteguriwe na Innocent Valentin singira nkabo sangwikaze ndasubiye kubaha ikaze imbere yuko dutangura kubabwira icyari cy'indingiti Reka umutumire wacu Habimana Ernest umurundi yizi bijanye na kahise abanza tubwire ingene igicurarangisho cy'indingiti cyashitse mu Burundi
Iningiti ni igicurarangisho kizwi mu Burundi ariko ningiti abarundi bose ntibayivuga cyo kimwe hari abavuga ngo ni ndingiti hari abayita ningiti hari nabayita iningiri mbatubwira yuko iningiti yoba yaje izanana mu gihugu cy'Ubugande mu ntango y'ikinjana cya 20 bamwe bakavuga ko hoba hari mu 1910 abandi bakabishyira mu 1940 iningiti rero ntivuzwa mu Burundi honyene no mu bihugu bikikuje Burundi canke mu bihugu by'ibiyaga binini iningiti irazwi mu Rwanda irazwi no mu Burundi irazwi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo eka mbere inyingiti ikaba inazwi mu Bugande ari naho bavuga yuko yaje iva aho bagenda bavuga ngo bagiye manamba cyane cyane bariko barahunga agacinyizo n'agatotezo n'ikimoko by'ababiriki aho rero niho boba baramenyeye umwuga wo gukora hamwe no gucuraranga inyingiti
Indingiti nkuko mwavyumvise yitwa amazina menshi bivanye n'intara hari n'ayandi mazina bayiha hari aho bayita indingiti ahandi bakayita ingobogobo iningiti indonongo Indingiti rero si igicurarangisho kama cy'u Burundi naho kiri mu bicurarangisho kavukire indingiti rero aho hambere ikaba yavuzwa n'abahutu gusa ikindi mwomenya nuko kuva aho ishikiye yavuye ija mu mico y'abarundi mbere ubu bakaba banayikorera umukurambere Kamuga Sebastiano aratubwira uko indingiti yakogwa ubuhinga bwakoreshwa igiti ibazwamwo hamwe n'ibice biyigize
indingiti ikozwe n'ibintu bitatu ni giti ni hembe n'amahubahuba canke urushato nibyo bitatu bigize indingiti icakane ni cyatsi bita urutare tare canke urutamyi bashobora gukoresha urutare tare canke urutamyi ariko kenshi ikikoresho nyacu no urutare tare ariko aho batagira urutare tare bashobora gukoresha urutamyi ba kenshi indingiti bayikora mu giti cy'umunyinya canke umusave kubera yuko ni giti gitoyi baca nyo kitagira ni metero cobagi bakagira nka santimetero 40 canke 50 bakagica hejuru ku mutwe bakahatobora mu gutobora barondera nk'iki kintu gishushe bakunda gukoresha ikintu citwa umutwero ariko bakawotsa ugashuha bamara kugishushe bagashinga ko kugira haze haboneka intoboro nka kurya batobora umuhindi w'inshoka y'ikirundi kera aho hantu batoboye bakinjizamo kandi gati gatoyi ko bakangana n'umutumba w'ikaramu bakakinjizamo kugira ngo kabariko niko baheza bagahambirira ko umugozi gwa rutamyi canke urutaretare bagahamira kwako gati gatambitse mu ico giti kimwe kinini ariko ntabwo ari kinini ni giti na gati gatoyi nyene kangana nka nk'inkono umuntu yo kwitwaza uwo mutwe batoboye mu ntango haho bakaba hasongoye niho baca bagenda bakinjiza mu ihembe ritoboye iyo hembe naryo baritoboza umushika w'umuhoro bakawuturira muziko ugashuha umaze gushuha bagatoboza ihembe bagaca bazana iyo cya giti bagashinga mu ihembe kigatobekeranya kigatobokeranya ihembe urabona ihembe ko rimeze nk'umwobo kigatobekeranya munsi rero hari ya giserukiye niho baca bazana rwa rutamye bagahambira kuri ya mutwe useruka hasi mu munsi y'ihembe bagaca bawukuba ari ugaca ku wa munwa w'ihembe bakaba bawuhambiriye ko amahubahuba umuntu umutwe umwe bagahambira hihubahuba canke bagashiraho ukoresha urusha bakaryamika kugo rutamye rutamye rugaca ruduga rugaca rufata mwaka kandi gati gatoyi nakubwira kangana n'umutwe w'ikaramu kakaja gufata noneho uwo mugozi rero hariya kumahubahuba bagaca bafata kandi gati bakaryamikamo kumahubahuba kugira ngo gasegure urutamye ntirukore kumahubahuba kuko iyo rukoze kumahuba byatuma ijwi ridasohoka baca bazana gati rero bakabyura bakagategesha kugira ngo ugo rutamye ntirukore kwihuba rukore kwa kogati kagaca kagendere kagashika naha handi kuri ka kandi gato kameze nk'ikaramu gutyo indingiti baba bahejeje kuyikora
murumvise ko mu bisanzwe kugira ngo hakogwe indingiti hakenegwe ihembe ariko iryo hembe rero ntibapfa inka barikuye ko nkuko umukurambere kamuga Sebastiano abisigura
ihembe ry'inka rero nta nubwo ryaba ihembe ryose bapfa gufata akenshi bakoresha ihembe ry'inka yibuguma zaba ryaba ihembe rinini ribyibushe rifise nyene umunwa munini kuko kugira ngo indingiti isohore ijwi byaravana n'ubwaguke bw'ihembe rero ihembe bararigegena bakarigegena mu buryo rigira nka santimetero 30 ry'uburebure bakaba bagegenya imitwe yose kandi bakagegena harya haza gushingira ku mutwe w'inka kuko niho haba hagutse bagaca batobora kuva ku mutwe aho urutamyi ruza guca hakaba hari nka santimetero nka 5 canke 3 zitarenga
bisongoye baguma
umutwe w'ihembe oyaye bakatiraje habyibushe uwo mutwe nyene hari ihembe risongoye bagata
Nchuti namwe bakunzi ba RPA muriko murakurikira kino kiganiro ndabibutse ko uyu munsi turiko tubayagira ku gicurarangisho c'indingiti mwumvise ko bacita amazina atandukanye bivanye n'intara indonongo iningiti ingobogobo n'indingiti mwumvise aho cazananye abatanguye kukivuza ndetse n'ingene gihingurwa ariko rero bahejeje gukora indingiti ntibiba biheze kuko ikenera umujya uwo mujya nawo bakaba bawukora bwa muheto nk'uko uno mukurambere abandanya bitwiganira
hanyuma mu kuvuza baca bafata kandi gati rero kakabanga nk'umuheto gatoya ari kwa santimetero nka 20 bakagakora nk'umuheto kuko ni igiti gisanzwe nubwo yaba ari umukaritusi gapfa kuba ari gati koroshe baheta ni kavunike kenshi bakona ahari misave niyo bakona gukoresha burya umusave ni igiti kinonoka cyane nanone bagashira ku rutamye hama rero mu kuvuza yaracisha ku munwa agashira kwa mate nibyo byatuma rero bivuga hama mu kuvuza nyina kazaratsita ko ukubamfuka kabagufa ce cagiti ariko kagati kameze nk'ikaramu kaba karegeye ku buryo ikiganza gifashe igiti izi intoke zigakora kuri ka rwa rutamye kandi awite kwa rumubya w'indingiti mugabo ukoze mu rutaretare na leta re nibintu bimera mu mwonga baranabikoresha mu kugisha inkoko bagafata ibitimbura ntimbura sinzi kuzizi zijya bashishura ko ufunzo bakuye ko bijya by'inyuma kariya kantu kimbere kera uwo rero niko baca barutsiba bagashishuye bakagatsiba kakaba nyene nk'umugozi unoze ama bagaca bapfunika ku ndingiti gacivuka
uwo mujya rero
niwo bitumbu rya wundingi
Indingiti rero mu kuyivuza ngo hakoreshwe ubuhinga bwinshi kandi ntiyava ayivugirijwe uno mukurambere amenyesha ko kenshi yakunda kuvugirizwa ahantu bagandaye ari naco gituma mu kwicuraranga bakoreshejwe iri hasi cyane
Indingiti mu kuyivuza ihembe riba rikora kunda kagati nako kakaba kajyamye ku kuboko noneho kakaje hagati y'urukumu hanyine hagati y'urukumu n'izindi ntoke kugira ngo urukumu agaca ruryamika kuri cya giti ariko izindi ntoke zine zikaguma zirambuye kuko niyo manota akoresha yari kararirimba zarabyuru rutoke akoza ko arukura akasubiza kurundi akaba ariko arashiramwa amanota y'umuziki wiwe abari kararirimba
yavugirizwa hehe yavuzwa cyane
Indingiti ico kimwe n'ibindi icurarangisho byose yavugirizwa ahantu hari ho hose haba bateramye haba mu birori haba mu bukwe usindingiti ico kimwe n'ikembe ntizakunda kujibwami kuko ibyo bicurarangisho bifise itandukaniro ryabyo n'inanga kuko inanga mu mico y'ikirundi ifise agaciro kanini kuko ni bwami zarajayo ariko ikembe n'indingiti byari bikoresho ibicurarangisho no vuga ko byari bifise agaciro gake ukagereranije n'inanga nk'abarazicanira gicaniro mu rugano bafise nk'abasanga hari gicaniro cinka mu ijoro rero bicari ku gicaniro cinka akaba ariho bavuze indingiti kandi ibuge indingiti baranayivuza nk'ahantu bagandaye uko ni gicurarangisho wumvise n'ijwi ryako karavuga nk'umuntu nyene ababaye gucura intimba guhuza umwana ibyo byose nibyo byakoreshwa mu ndingi buza kaba ngo ndingitiwe ngo ndingitiwe ni gicurarangisho givisa kajwi kaja kuba nk'akaba mama cyangwa abantu baba mama bagore urabona turiya urahora nkwinginge hora nkora nkwinginge mana bana baringingwa ni mwijyojwe numva indingiti ikunda kugenda
uradere tanyega mugende weza kwaba nambuke akachumukalibere yo kalimungu lebuganwa akashati kalibere yo kalimungu lebuganwa akanyerere kalibere yo kalimungu lebuganwa uradere kanyega libere yo nza kwaba nambuke
Kamu ga Sebastiano aheraheza atanga impanuro kubarutse vuba mu muzika w'u Burundi ko bokwijukira gukoresha ibicurarangisho vya kera ngo kuko iyo babicuraranze biri hamwe biheza bigatanga amajwi menshi kandi meza
iyi abarundi hari ukuntu mengo turirata ugasanga ibi bintu by'imico yacu y'ikirundi abantu ntibabyitaho ariko indingiti ikembe umuduri ninanga iyo biteranye bigira umuziki uryoshe kubyo n'abanyamahanga babitangarira ariko nuzosanga babacuraranze biwacu bo mu kirundi bafata indingiti ikembe umuduri ngo babe bo bijana mu birori cyangwa bashiremo indirimbo ni nabaruno uvuga ngo ni kintu kiri mu muco w'abarundi cyangwa kiri muri kamere y'abarundi no kwitubwirasi bwo kubona kwicurarangisha ibikoresho byacu kavukire bagashaka kubikuza ngo bije hejuru nabyo babiha agaciro bo impanuro nobaha nuko bomenya yuko akimuhana kazi imvura ihise nibijukire gukoresha ibicurarangisho kavukire by'iwacu abo baririmbyi si nibo ndabadondagura ndabazi kunda baremesheje ibiteramo bakaja kuririmba buraya bakagukorana n'abaririmbyi barurangiranwa burya bafashe ibicurarangisho by'iwacu bakagira umugwi bakiga kandi barahari bazi kuvuza ikembe imiduri inanga bateshwa isaho n'ibikungero n'ubwo ngo bateshwa akaranga kacu n'ibinyakizungu
Choti namwe bakunzi bikigabane ako hambere murumvise ibitari bike bijanye na kahise kigicurarangisho c'indingiti ingene bayikora aho yavugirizwa no kuva ryari yashikiye mu Burundi twizere ko mwanafashe nkama zino mpanuro z'uyu mukurambere aho ahamagarira ugwaruka na cane cane uruvuze umuziki kwijukira gucurarangisha ibikoresho kavukire no kubiteza imbere ndabashimiye ko mwaduteze yompi muri benshi nkibagiye no gushimira abatumire bacu bo bemeye kuduha ikiganiro ni ngaha tugarukirije ikigabana ko hambere cyo kuri uyu wa 20 Myandagaro 2020 kuri mikro mwari kumwe na Innocent Valentin singira nkabo naho ubuta
cyari kiganiro ako hambere imigenzo ama yago ni ndigo yabo hambere tubiragara ako hambere
Arakoze Innocent Valentin singira nkabo kwigabane ako hambere aje kudushikiriza no ngaha amakuru twateguriye yo kuri uyu wa kane duciye tuyasozerera ko kabashimwe mwese mwateza biri bagenzanje umwese gucafashije gya no makosha utorokanywa nkaba ndabakengurukiye mwebwe ivyuma yari sikabera ndamushimiye MS Steven yunge ko yafashe amasalamu nawe nyenda mukengurukiye Hervé Nuhire meje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira umunsi mwiza
Burundi.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye